udhaifu, unishike mkono wangu, kweli mimi niziangamie. Yesu Bwana, nalihitaji jina lako, mimi mnyonge udhaifu, unishike mkono wangu, kweli mimi niziangamie.